Joseph Tashi mkono mangamizi
Kulusa baba
Eee natuwe sauti ya uno Kima mama wita magaulizo Ninyata runtuma Kaye kaya masanza kisamba Ika sauti ya dhabu mama
Kabunde wake up
Welela karuchama tanda
Thank you.
I'm not afraid to die. Manke ninkela kabopsia, nitana kemwita kongawe, DJ Tulaka.